mea, ko tai ki te wā me whakamātau, taua ia taua pukinga.
Ka hinga koe iau, he ri te taku aue ki te kōrere nui, i arangi ka tupu haere.
He kōrero I pahawa.
He toa koe, ka tuahua hau ki au pokinga matua.
He whawhai pairoa e kamea, he kaha hoki au pukinga whawhai.
Tērā pea, he whawhai hiningaro kē tā rāua.
Hiningaro? I te whawhai rāua me o rāua hiningaro?
Ai. Mā o Rauwe Hiningaro Rauwe, haere ai ki te pai kapua, ki reira wepua tahi Rauwe ia Rauwe, he pai.
Tērā pia he ruarawa te huarahi kia tai ki taua pai kapua Hiningaro.
Kā?
Nē, ka tā e koe te whakaako mai kua?
Ai, e noho, tiro mākutu mai ki te whetu fiu nīha e huruhuri ana.
Nau mai e hine ki te pai kapua!
Oi, turi turi! Kei te whai e te hiu mātou te māramatanga ki konei, prārui hamupaka!
Hei aha tāna, i etahi wā te mahi a te tangata I konei.
Ke te hia kai koe?
He prāua kinikini māu. Ai, me kaitaua a muri ake nei, me hoki ki te ako.
He ōrite tēnei ki te wānanga.
Ai, hea āhua ōrite, kai te marama?
Kāore.
Pai tēnā, ko te rerenga kētanga nui ki roto nei, kai te mōhio kē koe ki te kangafū.
Kua mātou kē au te kangafū.
Hoi hoi, shhh! Whakatara mai me tō patu pairawa, kai te pai kārehe kino I roto nei, karawhiua mai.
Me taku kame.
Ai, tō awe pairawa.
Kia ora. Kamehameha!
Hei aha atu, ko te mamai katoa I roto nei kai te hiningaro noa.
Kāre ai te marama te pūtake o tēnei wāhi?
Ko te pūtake ne, ka tai e koe te mahi tēnei te awake? Ai, me puta tāua I tēnei wāhi. Ko tahi noa te kōrero pai mō tēnei wāhi, te mūtinga kē mai o te kai.
Mm.